imbaze reka tugushime kuko ibyo dukorera birenze urugero reka tuguhimbaze reka tugushime Yeah.